Kua hopu kina tētahi tāne e ngā ringaringa o te ture, whai muri I te whakatewha tewha I te pakonga o te pū ki tētahi kāinga I te uru o Tāmaki. E ai ki ngā whakapai I aro atu te pū a tētahi ki te waka topa topa a te ope prihimana tahira ka tutū te puehu. Kei a Hania Douglas, tēnei ripoata.
Āwana te rā, kei te rangahau tonu e nei prihimana I ngā mahi I hua mai I te atapō.
It was quite difficult getting into the address because it was very dark and there was a level of risk when you're approaching an address where there's firearms concerned. So it took our armed defender squad quite a considerable amount of time to get in there safely. We then were able to make contact with the suspect and called him out of the address. He was compliant.
I pōhiritia ngā prihimana ki te uru o Tāmaki Makaurau, ki te rohe o Taupaki, I te rongonga o ngā kiritata I te paku o te pū. Tae atu ana rātou, ka puta mai he tangata mau pū I tētahi atu whare ki te whakatumatuma I a rātou.
Shortly after 1 AM this morning, we received a phone call from a resident in Taupaki. He told us that he'd heard a gunshot. We arrived soon afterwards and we put a cordon in place, and whilst making inquiries, Eagle helicopter was flying overhead. They told us that a resident of a nearby house had come out and presented a firearm at them. As a result of that, we have now cordoned that address. We called in our armed defenders squad to assist us to clear that address.
Tokotoru ngā tāngata I mau herea e ngā prihimana, kotahi mo te hāpai pū. Hei tā ngā prihimana I karawhiti taua te ope mo te tūpono ka tae te take ki Weriweri.
We've probably had about 40 to 50 staff, all up counting our armed defender squad, and that was required due to the terrain that we were dealing with and also the level of risk from firearms. We're interviewing him at the moment and piecing together all the facts, and once we've got that all together we'll make a decision as to whether there'll be any charges.
Hei te roanga ki o te wiki, mōhiotia ai mena rānei ka hāmenetia te hunga nei. Hania Douglas, te Karere.